Madume bagaetso gompieno re le tshwaretse tsa selegae Pilanesberg TV le Jean Letsholo. Morafi wa bakgatlha ba kgafela mo moruleng, bana mmogo le batswadi ba bona, badira mmogo, barutabana le baofisiri ba thuto ba ne ba amegile thata fa ba ne ba felegetsa bobedi jo e neng e le barutabana bao ditiro tsa bona di ba pakileng. Morafi go tswa gaufi le kgakala, bana ba dikolo ba ba neng ba santse ba gakgametse ba ne ba thologetse go tla go itlhobogela ka namana bobedi jo ba kile fa morragonyana ba dira mmogo mo sekolong sengwe. Re Comfort Makakaba mmogo le Re SF Motlhake ba felegeditswe ka la matlhatso diphalane a tlhola a le robedi. Tirelo phitlho ya bagaka ba mmogo e tshwaretswe mo kerekeng ya URC. Red Comfort Makakaba o tlogela botshelo jo bo kwano e le mogokgo mo sekolong sa Mammitla Primary, fa Re SF Motlhake yo e neng e le mogokgo le motlhatlheledi a tlogela botshelo jo bo kwano a ne a setse le mo malatsing a boikhutso. Re Comfort Makakaba yo a neng a itsege ka dipholo tsa maemo a kwa godimo e ne e le tsala ya badira mmogo bana ba Mammitla Primary, fela a itsege ka go tlhotlhora lerole.
O re ngwana o mongwe le o mongwe wa grade R go fitlha ka grade 3 o tshwanetse today fa a tswe a tshwere di hand glove a di rue le shem a di rue le san a ntshainela a tsamaya a tsamaya a tshwega ka tsone ke go tshwega le go tshwega. Now, when I want to go to South Africa, I want to go to Mandela for 67 years that he spent in prison to liberate you, to ensure that you get democracy by study. Wangudwa? Wangudwa? Wangudwa?
Re SF Motlhake o tlogeletse setšhaba boswa jwa puo jaaka e ne e le mokwadi yo a neng a tlotlomatswa ke bakwadi ba bangwe. Gareng ga tse dingwe tsa dibuka tsa gagwe, Re SF Motlhake o kwadile Boka Fela, mme ene mmogo le o mongwe wa dikwakwadipi tsa bakwadi ebile e le wa losika Re BD Magoleng wa setseng a mo eteletse pele, ba kwadile Maboko a Setswana, Mokaragana le Kgola ya Borwa. Re Bidi Magoleng ene kwa kwa bidi eno gareng ga dibuka-buka tsa gagwe o ne a itsege ka e gotweng ke a go bolelela, a re ikgatlheng ka Setswana sa borona a mewa ya bona e robale ka kagiso. Gareng ga dibui fa re tlopola fela, phuthego e ne ya engwa ka lefoko ke diofisiri tsa thuto Professor Shole Shole le Morena Merafe Ramono.